nika wazimu aise toka
eke monda endong
toka.
Biological.
Anaiginiko.
This man!
Mbona mtu maskini ya kito maskini anakasirika? Mbona tajiri ya kito ya tajiri anakata?
Shay, you get away! I have to call 911. Because it's illegal to look this good!